Angalia alichokifanya Yakuba Sonyi. Macho yake aliona ilipokuwa offering Chikola. Alipoona offering Chikola, ilikuwa ni ngumu sana kuona screen protector. Ameweka pabaya.